Mulijani mene.
Sindi kudziwa.
Chabwi, tuyonana.
Iwezona sikufuna ugona.
Sorry.
Nde udzabwere stoti dzango cheza tizachire.
Chabwino madam.
Osantiti madam, nde kuti ndikoneka kukula ine.
Tuyonana.
Ndinonkuru ine, ng'oo.